a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Da 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 da